nui ana te marae a te ao te Papa-i-Ouru e te tangata i te rānei, me te rere hoki o ngā kupu poroporo ake i te whetū tarake o te ao Māori ara a Talei Morrison. Nō tērā wiki hinga atu mai te wahine mai anei e whātekaumarua tau te pakeke. Engari, ko ana takoha nui ki te ao mātauranga haka-haka ngā mahi ārehia me ngā kaupapa hauora e kore hoki e wareware-tia. I tai atu tā mātou karere a Rapaera Tawhai ki te tangihanga anei tana rīpoata.
Ko te takahitanga whakamutunga o Talei Ruimata Morrison.
To my friend, my sister Talei, I never conceived that this day would come where I would have to say goodbye to you. I thought we would grow old together.
Nō te rāhoro i mate atu ai a Morrison i te mate pukupuku ki te whare tangata. Muia katoa tia te marae o te Papa-i-Ouru e te tangata, e tuku nei i o rātou aroha ki aia.
We're going to miss her. She would tell me monthly what I had to do, where I needed to be, what I was doing, what the expectations were, whose birthday it was, and she made it really easy. Our family are going to have to learn new traditions and manage our lives.
He mātanga o te ao haka. Nō reira kā tika mā tōna kapa a te Matarae-i-Orehu ia e poroporo aki.
Talei loved big, with passion. She didn't do things by halves. She could demonstrate her love very easily. One way, which was very good for me, was baking. She loved to bake.
He mātanga o te ao mātauranga anō hoki.
The day I heard that she was coming to Taiwananga, to be honest, I wondered how we might actually get along. Because let's face it, she is a kapahaka diva and idol, and her formidable reputation preceded her. I had heard the rumours that if she liked you, she made it known. I had also heard that if she didn't like you, she also made it known. But luckily for me, we hit it off.
Engari ko tana kaupapa smea yo mea tērā i puta ki te motu whānui.
One of my nephews come up to me and said, "Uncle, what's this thing smea yo mea?" I said, "Well, don't you worry about that mea, son. Kāmate koe. All I know, it's the source of great inspiration and misery."
Ko tōna hiahia kia kaua anō tētahi wahine Māori e Pākehā ki tēnei mate. Kua mahue mai ko tōna hoarangatira me ana tamariki tokotoru, he oi ko tā ona hoa, ko tāna kaupapa smei o mea ka kawea tonu, Rapaera Tawhai te karere.
Nō reira e te whanaunga o Ngāti Whakaue, uri nā pūkāki, e kore hoki tō mura e tinaia. Ka mura tonu, ka mura tonu. Nō reira hoki atu, kia o tūpuna o te arawa e tatari ana, kia koe e au tō moe.